Baba ni lazima tukamuapisha. Na Uhuru awache mambo ya kutisha tisha, watu watamuarrest Raila, watafanya nini? Sisi tunasema yeye he is the people's president. Na tutamuapisha. Na kuapisha bado kuko. Ama sivyo? Ndio. Kama wanataka baba tumuapishe. Basi kilifi mzima imesema baba tumuapishe.